Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhoseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi Muganga Basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand Muganga Premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand Muganga Super Premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena Muganga Cash Only Benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina Muganga Unveiling Benefit vuxokoxoko byi le ka 064-755-5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group we are family
Jamito e mfana wa le Msambika e mhayi va vajaro kula embacha danona xitivi yo hundza hi mahlweni so today my WhatsApp was full of Dumbusha Mkhegula music video and then I was like and record a video loku ri busiku ku ri 26 June the 27th of June ku nga birthday ya mina ni ri happy birthday ka Tiko Khosa hi ti ku nga 27th of June loko mi vona video leyi n'wina mi nga ta yi vona ta drop wa 27th of June loko mi lava ku joyina Vakhandle go to their website www.vakhandle.co.za u ta kuma number phone ya vona laha loko u lava ku vulavula na mina directly ni kumeka 076-566-1277 so a ni nga lava ku endla video hi swona but ni vona ku swi na entertainment ngopfu swa tsakisa swilo leswi ni lava ku vulavula hi swona mava because a ni swi rhandzi ku endla ti-video for fairness so if you've picked up my line of videos and in this one oh mhaka ku beni ma yingani endle leswi se ni fanele ni endle leswi ka Mr. Boss I don't operate like that I love being on the other side I love telling the truth when I see it I love attacking people who attack me so lo no vona ka ku busy me na mina ku endla project that's how it works so so luma kam I endle video yin'wanyana the other day I spoke about it ka video yin'wana ni vulavula yena na wa sikama kam nuku ngwenya yiri ya ku endla album se sungulini ku rekhoda and swa na stock yo hemba akuna album leyi nga sungula ku rekhoda la usually ni sungula ku rekhoda maybe vo July so maka Oscar Makam a hatla release sweswi and Oscar Makam opponent ya yona mama vanhu vo tala va hleketeka ku hi mani va lwisaka vanhu lavawo mani va lwisa and a ni catalyst ka nyimpi yavo va le ku lweni vona vo teka va nga admit mhaka ku i magwala maybe to such an extent mara a va lwisi hi mina va va ri nyimpini ya vona so mina I'm just there to do commentary loko va karhi va lwa so loko a endla swilo leswiya that is to tshikani swi albumani leswi hinkwaswo swi nga le ku humeni sweswi mi rindzela ya mina album so is a distraction number one number two you dropped those things album ya Oscar Makam ya huma in a day from now as you see this video if it yiwona 27th of June so if album ya Oscar Makam ya huma in this day it actually means ku Solomon Makam is taking the attention away from Oscar Makam to him personally and he is doing it deliberately competition one man it's like that so it akuma two views album Oscar Makam because of Solomon Makam because Solomon Makam is angle ku swendi of course he's marketing his brand and appreciating the sponsor that he got but knowing him he knew ku once he does that he will get free airtime from his fans of course as he always get but even from people like us who are commentators or who does commentary videos ku bonani sukutani atania imagine now we're making videos about why because he did it he made it so lisela kushubula ngoku ka video le iku hey Oscar Makam if I was Oscar Makam I was going to capitalize on that I was going to try to come up with a strategy that was going to counteract that or try to jump into it yo congratulations body solo mile ku tirhe nwana mani ha rindzelana album ya mina ile ku tini oh no even solo would even share that positive Oscar Makam oil so fine as so ani nga ri na mahungu tala ni lavanga na problem na me ka ha ri mpundza ta va swin'we la ani munhu ndi wa ku ni ta fa sweswi